There are so many women eBhayibhileni ekuthethwa ngabo kumention izinto ezimbi ngabo. Uyakuva ngabantu abafana kwakunye noRahabi. URahabi xa kuthethwa ngaye akakwazi ukushiywa kuthiwe uRahabi okanye uRahabi ihenyukazi. I mean uza kuyanyaniswa kwakunye nento awayeyenza, but ayimentionwa kakhuluiphakanyiswa into yokuba emveni kokuba uRahabi edibene kwakunye nee-spies wazi ngoYesu ubomi bakhe batshintsha banjani, ayimentioni into yokokuba uRahabi she even evangelized aba ezi spies namadoda kaThixo ayeyile phaa yanguye athetha amazwi abakhuthazayo bakhuthuza ngani uThixo wabo bazomxelela ngaye uRahabi kwakunye nesixeko saseJeriko. Amama bafana nomama uYobi, mama uYobi yinye into amentshinwa ngayo yeyokubana ngaba wathetha notata uYobi esithi lahle uThixo ufe. Nabantu xa bethetha loo nto abajongi ukokuba utata uYobi semenshinwe khanganywa kangaka iBhayibhile izawuthetha ngoThixo, uThixo adathi xa ethetha ngoYobi athi yindoda eyayikwazi ukumela uThixo, indoda egqibeleleyo. Wayengenawukwazi ukugqibelela without umama uYobi, but umama uYobi akamentionwa kuzo zonke ii-achievements sikatata uJobi. Umentionwa only xa ethethela amazwi, and kuthiwa ngamazwi obudenge, to me it was wise words xa esithi lahle uThixo ufe, because anyone osuka kuThixo uza kufa ngonaphakade. So kula mazwi umama uYobi wayewathethe there is wisdom, but mhlawumbi yenye into ngenye imini for enye imini. IBhayibhile nayo ayizelanga kuphela ngamadoda ebesebenzela uThixo. Kufuneka sazi ukuba apha ezibhaleni ezingcwele elizwini likaThixo there were women also who stood up and be counted.
Yes sir.
Aba bantu baziwa kangangokuba if you go to incwadi yamaHebhere uchapter 11 where uzawufumana khona abantu xa bebiza abashumayeli bathi it's a hall of famer where kukho khona amagorha okholo. It's not only amagorha okholo akhona kwincwadi yamaHebhere, ngamagorhakazi nawo okholo abamela uThixo nabo bambonakalisa bamphakamisa uYesu kwiimeko ababekuzo ngelo xesha. Now we want to honor abantu abangoomama kule inyanga through the scripture and show that iBhayibhile lizelisiwe ngabantu abangoomama abaye bamela uThixo.